Inqwaba yezakhamizi zaseMalbore Alexander zisale edengwane ngemva kokuba zikhishwe ngendluzula ezindlini ezingamakhonteyina angundabomlonyeni kule ndawo ngolwesithathu. Lokhu kuza ngemva kokuba izakhamizi ezingene kulamakhonteyina ngo-Agasti zithi zidinga izindlu. Lezi zakhamuzi zithi zizobhekisa amabombo enkantolo ukuze zilwele amalungelo azo ezindlu nomhlaba ophephile.
Bakhala ngokuhlukumezeka abakutholayo abahlali baseMarlboro njengoba sekuphele iminyaka abalwa impi eyodwa yokufuna indawo ephephile yokufihla ikhanda. Kuzokhumbuleka ukuthi lo mphakathi ungene ngodli ekuqaleni kwenyanga eyedlule nokuthe kungazelele kwafika abakwazidlodlo bakhipha yonke into.
Want to know ukuthi what kind of an eviction ukuthi sikhishwe ngaphakathi bese silahlelwa ngaphandle whereby there's no an alternative place that people they can have a place. As you can see now they are sleeping on the street. This is what they are doing every day, even there on top. So today we are waiting for the MMC of Human Settlement. He said he's gonna come and to see the place because it's not only this place but in Nangale Phezulu there's another place for it.
Kusenjalo wesifazane ohlala nezingane ezincane uthi ke amakhaza onke aphelela kubona.
Sibone nje sebefika nje bezosikhipha baqale basisele amaphepha abatsho bathi 14 days. Kafika lo 14 days babuya bazosikhipha within 3 days. Sabe sesihlala pha ngaphandle ke. Sijongene nokubanda kwengqele siyagodola nemvula yasinetha sihlala kule midiyadiya nabantwana. Abantwana babini hlala nabantwana babini silala sifala ngamakhetini khona la.
We are expecting him to put us back inside here because when they talk about the temporary places, we don't know where is the temporary places. This is the temporary places where we belong. We belong here in the containers. There's no way. There's no other, alternative place like he was talking. Alexander, there's no other place that they can take you to there. It's only this, the containers.
Namhlanje osekomidini likameya waseJohannesburg elibhekelele ukuhlaliswa komphakathi uhambele le ndawo kuyobheka isimo sezindlu zesikhashana okulindeleke ukuba kufakwe khona lo mphakathi. Ezindabeni zeSoweto TV, nginokulunga Mthembu ngiseMarlboro.